true. Don't. Kind of man just buzz and me 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 me
Ngiyancanya igazi, ngiyaliphakamisa, ngiyibekela iphansi. Angifuni ukuzwa ukuphushela, ngiyekela ichance. Kumele siphushe strong, kumele angasiphelele emzansi. Emele sore nathi sigcine sibaphefomele France. Emele sikhulu shintshe sichele sihambe, mara lapho fika khona ikasimele. Umncanyo lelo phuma kuthi noma balidelele uhlanyo. Ungadakwathi bigcine uthenga isikelemo sikakhanye lensikanje. Fake zase-states namanje, kasi kawasafatelwa kiwi gates ngaphandle. Yikomele sibele ukhipha zonke sifake namhlanje. Kuthi ngeke iphindi yenzeke imistake ekanje. No delays, i-state siyafatela emzansi. And the state, khohlwa balifatela igazi. Sibele i-life esingayazi, siyafake asiphathi. Sisipichara siphila njengababo Drake nathi. Mara sothinta u-TV ne-radio. Ila masimbe sifula liswa wona everyday. Mangathi kwaitola sedebe nomunye umrepha we-game. Mawune-track and swim, khohlwa ngeke uyithole i-airplay. Izole ligijima nge-two, that's the only high rotation you'll ever know. Otherwise, ama-radio station awasebenzi ngathi awasifuni thina. Uthubani tadi cula ini akhohlwa thina abasizwa nathi asisifateli. So kahle kahle sisizwe zasemzansi asizimamele, sifune zase-overseas. Sifuna ukulakha i-artist wasekasmalboda kungenanini. Fateli ivaka leza kusiyizo, ma ungafateli ikasi lakho udom leya kusumfihlo. Kwanguthi ifateli iva kumele siqalele ushintsho, singeke simamelele ebarezi sibanyela nomshilo. Mangithi ifateli iva ndaba ngikhulu engekwaido ivindoba lele barnamanje sasho botrompisi i-chiscope isaphelele by four bese sihlanyisa stage isiphendula ama-cycle. Fateli iva khumbula uBrenda noChico e-radio station bengamdlali uBrenda yikho Black Madonna stage bekakufika isipeni make performa lendawo lasezimdlisa ama-cocaine. Fateli iva noma sringa nge-rap aleze zwek besikunalo bosquad akhem kawabo amo Selvin i-rap yeveneka ingakakhulu basasithwahla ngababo Pitch Black mara sibancanya leso sikhathi bongeke usibeke even uyasibuya ukuyofakela le barumzeke. So ngitshele ifateli iva sozibona kanjani ezethu masibhekeza ngale ifateli iva ka khohlwa isibulela ivuzu kuphethe lentwana elishaya amakhadi abomathuzu wafuna sifane naso into engeke ivunywe amahuzu ngoba uqala ngo-PCS ugcina ushawa ngeduzu. So nawu umbuzo ifateli iva fatela le yabini or ufatele ezangala fatela utathi or ushaye ngenkamla fatela ivar or ufuna ukuye kuphila amanga fatela ivaka marafi engizifatelayo
nene
Jesus,
I said, Caslav, Bofobza.